nandina kwenza nokubulaleka kwabantu. That is why uyesu xa ithetha ukuba uthi noba nitshutshiswa libetha nizukwazi ukuqalekisa ngobe nobe nikhulu nigcoba kunene. That is why singakwazi ukushwabula nakuthukisa nakuqalekisa abantu. Asizenzi sibungenxa yobana kukho uvuyo olubekwa apha phambi kwethu lusikhokhe, sikhokhelwa luvuyo lukaThixo. Yonke into esiyenzayo sikuKristu nesiyoyisayo asiyoyisi ngoba sitshutshiswa, asiyoyisi ngoba nasisoyikiswa, asiyoyisi ngoba sisoyika mntu utheni okanye, kodwa siyoyisiswa luvuyo olubekwe phambi kwethu. Nangobe siphoya ehlabathini into ebezibangela into yobana senze izinto besizenza ngoba siqhutywa luvuyo lwehlabathi, ngoba izinto zasehlabathini azimbanga zimani futhi zinovuyo lwazo. Into ibibangela into yobana singalali ebusuku luvuyo belubekwe phambi kwethu ngela xesha besehlabathini. Sisacrifice ubuthongo singalali ngenxa yobana kukho luvuyo olubekweyo apha phambi kwethu lwalapha ehlabathini. Uyabona ke xa sekubeka uvuyo noba umama ngavala ifestile uyayitsiba. Awuzenzi wenza luvuyo oluthembisa lulapha phambi kwakho. Ubuye ubethwa ngabethu usizi ngayixhobise nodwa ngumama wopha nto aqonda akaphindwa aphinde. Ngoba le nto ibangela ubana angaziva zonke ezi zinto lolu vuyo olubekiweyo apha phambi kwakhe lehlabathi. Uxolele uqabana nomntu onke apha endlini. Ngenxa yobana kukho uvuyo olubekweya akayiveli into yenixhobisi noba ibophisa nje. NoYesu akafika ngawasenza amakhoboka wasibophelela kodwa ufika wabekwa lwakho uvuyo khona ukuze noba sibethwa siqalekiswa singabuyekesi sisuke sivuye sigcobe kunene. Hayi that is why noba sahlelwa into asiyoyiki kukhazeleka ngoba seyazi ukuba likhona le nto ikuphayo kamzela uvuyo lwehlabathi kuthi oluvuyo olusivuyisayo apha uthi xa ukhompyutha because ikhona ixesha loba ukukhomperishe ukhomperishe lona noliya ukhomperishe lona noliya. Yabona uYesu xa mna into awandiphexesha ngayo akandithi xa ndenze kakubi uyathula asuse nje uvuyo kancinci. Ndibekela xesha ndifuna ubhekelela ubhenela ngasesolweni asuse nje uvuyo kancinci. Ndiyava uba kukho uvuyo olusukayo. Hayi ndithi noma ndisiye.